Hello.
Hello, Mother.
No, hello there.
Hello there. Hello, everyone. I think you need to go round the tree, not through the tree.
Where?
This way.
Where?
This way round, through the pathway.
You're going to part the sea like Moses. You're going to... Okay, so we've just finished our little holiday. We're just heading to our car now. We've had a lovely time, haven't we, Dick? No! Okay. And yeah, there we go. Bye bye. How warm is it now, is it?
Oh, it's far inside.
There we were last night. And all the swimming pools outside. Lovely. Have you had a nice day, Marjorie?
Yes, lovely, thank you, darling.
Whip, 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 whip